eba ne sena ne num kasa ebe kire se wonim ni ebe koso ewo court honum a o kasa se mama tu aba e ma obi a ebe kine tum ana se ebe timi kine tum enam se nkofu bebre eka se wonu ena watimi emma judiciary no omo ho kiremo omo se nkofu etimi eka se interference from the executive ewo hono anya the first time ni wonu crown post and ministers eye bibia wonu oye first se obekwa ko kasa se wanya bibia
yeah
man say yechi won to me and in the company e wo process e for no one o kaka se at the moment na ye kasa no won to me anya bibia a e be kasa wa pom inti president we dear obi be kasa wa ye niguase on my na wo bu no apart from economy na wo ye ne basa no wɔyɛ nyama bi a ɛma ahokyere ba in terms of the governance of this country. Nti sɛ woyɛ president na wonim sɛ obi ɛte ɛna woyɛ lawyer nso obi ɛwɔ court na wowɔ akɔgyina rally grounds ɛka sɛ ma ɔmo nto aba ma no adɛn nti ɛdi ɛbɛkyena atom anasɛ ɛbɛgyina it means sɛ wo as president no nea wokae no ena ombedie eye juma.